Father's Day, man. Wonke umuntu ba, abantwana manje bavumbuka. Cabanga uhle nje bra babu. Happy Father's Day, babu ubanlo. Because that's how we find out who your father is. Hello. Who's in the table? Hey, babu,
oh, my God.
Uban wena.
Oh, him. Uyim uThamsanqa.
Uthamsanqa ngokubani?
Uthe umkhumbula uMathiliso lona. Lona hlangana esitokfeleni.
Stokfeleni? Nini bodwa manje baba khumbula manje yakhumula la. Lapha na ka ya emthambeni uthi. Lapha na. Yamani hey. Hawu, wamisa nini la? Azinkhulume nayo.
Bamba kancane. Naye uphethe ushukela la yena.
Bocha phelelaphi? Sikutholile ke sikufuna sakuthola. Happy Father's Day.
Let's get chilling in the couch. Umfaza kuthi yini wajula wena uthi awume manje.
Manje baba ngizoza
mina. Uzolanda imali yomkhero. Uzolanda imali yomkhero.
Uzolanda imali yomkhero ke baba ngithi wena ubabami.
Ngithi mina ngoba bakho mina. Ugcina uthi asikhona mama kho futhi. Okutshela thithi lalela bojoya nami nobandi lenyaka leyana ngoba bojoya nami no Steven. What if lo mntwana ufana no Steven? Macala nje ngifake ispeaker nomtshela ukuthi awusuba bakhe wena.
Oh, uyangiphika. Uyangiphika baba.
Angikuphiki mfana mlalela boy.
Kaya traffic.
Uza futhi baba le Christina leyana. Ngizile bathi ne Christina baba. Ngiyacela.